kwazi ukuqhubeka ngohlobo. Ngcono ndife kunokusokola ngohlobo.
Mama, la ngawona amanzi ashekileyo kwaye awalungelanga umzimba wakho nempilo yakho. Amdaka la manzi mama, andifuni wasele.
Senamsebenzi mntana mgalela.
Hayi mama.
Galela thandi manzi.
Tata, utheni thina siphila kanjena? Senze intoni ukudizeva lo bomi? Andisakwazi nokustadisha kule meko.
No, listen, Mandela. You can't. Listen, the whole country will be quarantined, and when you want to use your band, eh?
Mama, Vuga!
I'm going to have a feel. Would it just kill you just once in your life to help someone who needs help, Dad? Just once.
Tata! Tata, righty!